and then
kind sizontombazana uthele ukuthi my and then aloko nje utawufundisa iEnglish ngesixhosa sine 30 minutes kaloko ntombi yokufundisa iEnglish yodwa every day uyaqonda and abantwana bafuneke ngoku bahambile beku grade 4 iEnglish yabo iyintsetsa
and no code switcher ke phana pha
uya uyakwazi ukuthi switch pha napha awuna ukhothi utsha ndombi lesson yonke uyaqonda so ngamagama athile la ufuna ukuba khothi utshile but ixesha lenze ufuna ukuba kanti ufundise iEnglish ngeEnglish yabo
and ke yona ndlela ke bazoyenza baba bakwazi uunderstand umsinyane
and bakwazi ukuthetha nabo umsinyane yabo
ayu right shem
okay seke masivali seke sivali sivala ah so beke good okay divulele ke ngokumna ispace apha nam now okay look at me amehlo onke kum it's English time it's what
English time
okay look for your English cap look for your English cap where's your English cap take it take it oops put it on put on your English cap ooh my English cap yes good kanene if ndinxibe English cap funeke ndithethe ntoni
Intoni? English.
Okay. Nike ngizama uthetha intoni? English. Iphi English cap yakho? Show me your English cap. Show me your English cap. Ooh, it's here. Mine is here. Okay.